tutabasha kunyeganyizwa ahubwo uhoruhamye abiringi uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyizwa ahubwo uhoruhamye nk'uko imisozi yose Yerusalemu nikuwiteka guze abantu be bamwizera nk'uko imisozi yose Yerusalemu nikuwiteka guze abantu be bamwizera
tugani kibana yokujira
mindi navyo mushaka
ibibina byo
musa cyongere
fatwa
mushaka kugambibimana